Aisha nanna gunna jisa Akaliye ye Kukaka fisi ya mzuki Ndoto bemoni Amezale katise Beno Thank you. Menos.